nguriye kuri Vitaro. Vitaro ni ekipe vema naho naronka amahigwe yo gukina ko nari fise abantu nyene bashaka bari competition nyene yo hejuru gwe guhejuru ibintu bimwe bimwe twakoresha oro na nakime yari concentration y'abakinyi kwiyumvanamo ko abakinyi objectif yacu yari yo kuguma mu cicaro ca mbere
baragenda muri nuzi ya muri quatrième division ariko mu nyuma PVP ramanuka
carrière yawe niyo a decide rero sasa bimwe bimwe yigi usanga waje muri entraînement ugasanga mufite conflit no mu coach nabijya bituma nyine nawe tangwa kurirasha iki ya entraînement yakuru kuri kwa
nabonye yo equipe ibaye club champion irirukira ku kuranforce abakinyi b'inguvu none wo ranforce abakinyi abandi bakihari urazi ko hariho urugero tutarenza urumva ifore yuko babona urumva nibo abanuze aba urongozi nibwo buzi ukuntu bubigenza
nuhe mugwi wicuza kuba waragiye ndabamkije nonganda na bayikazi kuri Imperial TV plus 257 amazina yanje ni Valdon Dikumana neza neza mkiganiro on and off the pitch nkuko muwizi ni cha kiganiro twama tuganira kubyerekeye inkino hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi nuno munsi mbwirano cyacu twahawe iteka ryo kugendera n'abashitsi biteka kandi ni the champions niyo batahukanye ikibanza cya mbere muri coupe du président niwo twakiriye uno munsi kaze
murakoze cyane ndabashimiye cyane kuba mama ya kaze ngaha mu
uyumva gute kuba wakiriwe mu bwami bwa Imperial TV
ndaryohewe cyane vraiment sinzi nuko no bivuga
kuri wewe Yannick
naje vema sinzi icyo novuga gusa ni namwe ni ya kuri jewe ndaryohe cyane kubona ndi kumwe na yego
nanto turabaye ikaze hanyuma dutangurire kwa Ferdinand mbe Ferdinand ninde tukubona mu kibuga menu tuzi Ferdinand uwariwe mbe Ferdinand ninde
Ferdinand ni umwana wa mbere mu nda ya mama no muhungu atavuga menshi cyane no muhungu yorohereza cyane mu buzima no umwana kandi avuga make mu byo ariko akora byose yego
hanyuma eta civile ifashe gute
eta civile
célibataire cyane
ndezi mu célibataire
uracyo mu célibataire
yego
kuri kuziyembo
ni haragera
hanyuma ku bwawe Yannick
ama naje vumara ngo ndabashimiye cyane hama kibazo mutubajije agenda umusibate ndacara umusibate yego ndi imfura kunda ya mama yego
mwese muri imfura
bose yego
okay uno munsi dufise imfura gusa muri Imperial TV reka tutangure muri carrière ya Yannick mbe kugeza kuva watanguriye maka kugeza ubu tugire mu ncamake carrière yawe uko vyari vyifashe kugeza amagingo aya uri muri mu mugwi wa Bumamuru
bo cyambe mereye muri football carrière yanje natangiye muri Havana nyiri umwana muto ama mvuye muri Havana nace shobora kuza nyene muri equipe yinde nyene yo muri quartier hama nugwa n'umukinyi ira yashoye kwigenza neza muri yo competition hama ndaronga amahirwe yo kuja muri equipe itwa Vitaro ni equipe nkuru ni equipe y'amateka murayizi nayagigirije kuyisikiniramo hafi imyaka itatu guhera 2017 2018 guhera plutôt 2016 gushika 2018 epuis naho nyine ndaronga amahirwe yo kuja mu Rwanda gukinira mu gihugu cy'u Rwanda kibanyi nakiniye muri equipe itwa Nyamata FC y'Ibugesera naho nyene nayikiniyemo kiringo cy'imyaka umwaka nibagiye n'umwaka yego haba mvuye hariya mvuna nsubira mu Burundi equipe raci nyinamo mvuye mu Rwanda yari Bumamuru FC niyo mubona muri saha iyo equipe novuga iri mu gwe rwo hejuru yego
Hanyuma muri iyo migwi yose waciyemo nuwe mugi wagiyemo uricuza impamvu wagiyemo uwo mugwi
bo sinovuga ko ni no kwicuza parce que imigwi yose mere muri football yo nga mu Burundi nanguriye kuri Vitaro ni equipe vimanaho naronga amahigwe yo gukina ko nari fisa abantu nyene washaka bari competition nyene yo hejuru gwe Chogiyo myaka yose vuma sanero samayigwe yo gutanguza mu skirika ama match amwame parce que nari mfise nk'abara place abanje ba Jonathan sinzi ko mubazi ba RT umva nabantu bari mu gwego gwo hejuru umva nje nari gardie ugira gatatu ariko naho byaruko naragerageze kwerekana ubuhinga bwanje ndashobora naho nyine kuranga amayigwe yo kujya muri competition nyene yabo ico gihe yari haize nk'imyaka itatu itari yine tugiye muri Gabon gukina na FC Munana ego umva epu yaho na cendonga rero izindi misiyo kwanza sanze fise double no vuga fise ubundi buhinga nkora akote par rapport ya football ego
hanyuma donc muri iyo migwi yose waciyemo nta mugu n'umwe wicuza kuba waragiye
oya nanu parce que umugi wose nagiyemo narongana nakuramo ama experience amwamwe niyo mumva abwo novuga icyo nakuye ko muri iyo migwi yose nakuye ko ubumenyi bwinshi ndakuramo no kumenyana n'aba professionnels bakina muri iyo migwi abakinnyi benshi batandukanye icyo nico novuga nakuye ko vema ciza cyane nta mvuze ugenewe je kumbaza sinibaza uko uba harabaye nyine ingaruka mbi cyane imvo nyine izina ziriya zotuma ya ego
donc icyo wishimira muri iyo migwi nuko naho ariyo imigwi waciyemo utaronse umwanya munini wo gukina wakuyemo experience I like that. Hanyuma kuvyerekiye muri iyo migwi waciyemo nuwe mugwi wagizemo ibihe byiza kurusha iyindi yose
bo icambe ko zonohera ku mugwi novuga ati ni umugwi twari twatanguye umugwi witwa Bumamuru Fc kandi ndavye igihe wari umaze umva yari mu bihe bitoroshe twaragerageje gutanga imbaraga gutanga inguvu zacu iki kandi byose ikintu byadufashije nuko benshi bavuga ko twari dufise ibintu bimwe bimwe twakoresha na nakime yari concentration y'abakinyi kwiyumvanamo kw'abakinyi objectif yacu yari yo kuguma mu cicaro ca mbere no gutwara igikombe ca Coupe de President umva ni uvuga ko ni umugwi no uvuga kugeza isani mba nitwa Yannick nuko nawukoreye kandi Bumamuru yagoze vema ikintu kugira shobora gushika kuri inamba
ari ikintu utashatse gushimika ko cyane ngo ari ibintu batuvuga ko ngo tuko dukoresha ibintu ibyo bintu ni biki Yannick
mbo yego amakuru bavuga presque n'umuntu wese w'umugenzi umubwiye ibya Bumamuru akubwiye ko juste mufise umuntu no vuga mbo peshi sinzi ya umupfumu bijya baravuga iki ngo abaganga umuganga wacu ngo arakomeye oro tuge sinobabesha no kuri ikintu cadufashije ni objectif twa dufise na concentration yari hejuru cyane kandi nababeshe no kuri nakimwe twakoresheje atari nyine kuyumvanamo kwanza kw'abakinyi ego
ico kintu kirakunda kuvugwa cyane Ferdinand cyo kintu kirakunda kuvuga cyane 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 nga muri Primus League ibintu by'uburozi biva kuki ico kintu cy'uburozi ko gikunda kuvuga cyane mbe cyo bari cyo
ehe gusa jaye ku ruhande rwanje ikintu cy'uburozi sindagiha agaciro cyane gusa iyo umuntu akurushije nta yindi mvugo yovuga atari kuvuga ko wakoresheje uburozi urumva bashira uburozi imbere bakibagira ko Imana nayo ihari Imana ifise imbaraga yo kurusha burya uburozi bavuga ko babukoreshwa
yego hanyuma nawe Ferdinand tubwire mu ncame ake kariyeri yawe kuvuga itangura maka uno munsi tukubona uvyifatamwo neza mu gwi wa Bumamuru
jewe mvuze kariyeri yanje natanguriye mu mugwi wa PVP aho natanguye nkiri muto cyane na ba Jonathan n'abandi batari ngamo iki gihugu nari ndibuka nari akana gatoya cyane ariko naragerageje gukoresha imbaraga zanje naho naronga umwanya mu uko nari umukorezi ke
nandi umukorezi ushaka kuvuga iki
umukorezi akorera imana
okay
urumva narabura kanya kuko umukoci yabona ko ndabishoboye kakanya ko kuza rero kwitaho umupira akabona ko nakaronka akaguma ntuka nanje akamforce urumva ku buryo nkunda football kabisa ndakina muri sumi nime muri PVP ndakina muri KD muri
aya PVP ni mu majambo yose ni
PVP ni
ntavyo wibuka
ntavyo nibuka
tubanda
ama ndagerageza PVP iduga muri 4M je ndasigara ino muri nuzi ya muri KD kuko nago nari bwa kuri neza abafisi nguvu baragenda muri nuzi ya muri 4M division ariko mu nyuma PVP ramanuka hanyuma metalike ekipe yitwa Saint-Auguste Saint-Auguste hajya nyene iraduga muri 4M division ndagerageza ndagenda ndayikinira ndashima 2015 hose nakinira muri metalike kuko barahinduye Saint-Auguste baca barandikaho metalike kuko nyeneyo yakorera muri nuzeye mu bintu by'ivyuma niyo yari president hama mvuye muri metalike mvuye muri metalike n'ahandi naciye ngenda muri mu mugwi wa Bumamuru muri deuxième division deuxième division turayiduza muri première division muri première division ndayikinira umwaka umwe hama undi mwaka ukurikira cyangenda gukina muri Vitalo nkinye muri Vitalo umwaka umwe naho nyene cyandasohoka mu bihe bibi kuko byari bihe bya corona nibyakunda cyandagaruka kandi hagati mu gihugu
urasohotse
mu gihugu cy'u Rwanda cyandagaruka kandi ngaha mu Burundi kandi ko byari bigoranye none bihe bya corona ko benshi batashi nanjye ndagaruka nditegura hama ndakinira kandi Bumamuru gushika ubu tubona ko gwifashe neza kuko ikintu twari dufise inumbero twari dufiseho cyane cyane twebwe abakinyi nk'uko twabivuganyeho twarayikoze vraiment kandi yaragenze neza twarageze ku cyo twifuzaga kuko twari twamaze gusinya ko dushaka ko ekipe isigara muri premier division tugatwara na coupe de president kandi uko twabiteguwe n'uko twabivuga n'intumbero twari dufise niko byagenze kuko twebwe ikintu cya mbere twashira imana imbere ibyo byo kuvuga abapfumu iki ibyo twebwe ntabwo twigeze tubishyiraho n'amasengesho tuba dufise na perezida wacu akunda gusenga cyane yaraza n'imbere no muri vestiaire tugira tutangure machi akabanza akadusengera akagenda akaraba machi naho twebwe twatsindwa ntitwacika intege kuko twazi ko imana mushobora byose ishobora kudufasha kuko urashobora gutsinda bibiri bakabigombora kandi bakanakongera nicyo bituma tuba tutigera ducika intege kuko tuzi ko byose bishoboka ego
hama Ferdinand muri iyo migwi yoce wagiwe ucamwo nuwe mugwi nko kuramboje na Yannick nuwe mugwi wicuza kuba waragiye
simbona ko yose imigwi yose yambereye myiza
hanyuma wo umugwi wagizemo ibihe byiza kuruta iyindi yose
Bumamuru kabisa Bumamuru umwaka nawugiyemo ibihe byiza ego
hanyuma urugendo rwa kariyeri benshi mwaratanguranye mukira abana me si mwese mwageze kuri iyi ntambwe ushitseko habamo gucika intege ariko wewe warabandanije mbe nizihe mpamvu washira imbere ukavuga abana nawe abandi bari kubabivamwo je sishobora kubivamo ni kiye kintu cyakumotiva
hama kuko nzi ko byose bishoboka nkuko nakuze numva Saido ni wazonkiza nakuze numva Karim Mackenzie nakuze numva Lodi Mavugo urumva bose baciye mu buto ni babishikiyeho aho nyene barabanjije barakoresha imbaraga kugira babishikeho nanje narimviriye kubera iki nanje nokoresha imbaraga ngazijya nanje ndahagere icyo cyara mpaye nguvu cyane ndagerageza nanje nako nakora nakora cyane kugira shobore gushika hajya hano niko ndifuza ego iyo nanje kugira numve bamvuga ati naka nanje shaka kuba nganaka nanje shaka kuba nga Ferdinand aho bikanyohera
iyo ni objective wari wihaye mbe ibintu ngendega ko wagiye ugendera ko kubera ushike aho uri uno mwanya
ah ikintu ca mbere ngende ngo wako jewe na cyanshikanye ngaha kintu cya mbere vraiment kwanza iki kintu ico no shimira cya mbere kwanza nuko nabanje kwanza guca kuba kuca beza beza
beza
okay. Beza cyane ha mananje yashaka nari mfise ikintu cya mbere cyamfasha buri gatondo kose kweri narakora mu gitondo
I like that
mu gitondo ndije nyine naragerageza kweri nkakora
okay
kugira ngere simwe nagona nari ndire ya mitozo y'umukocha ngo niyo nanje narazinduka mu gitondo nkakora kuganje je nyine kugira ngere kuco nifuza kandi ico kintu nico kintu ca mbere vye maje cyama ingufu yo kugera ha muri aka kanya nkaba nitwa Ferdinand
donc nishaka
nishaka kandi hari ishaka hari nzira ishika
okay nawe Yannick ni benshi mwatanguranye nko meje kubivuga ariko kugera ku intambwe baracitse intege barabivamo mbe nawe nihe nziyemvo zatuma uvuga ni ngombwa ndabishikiye ko ni ngombwa shikaho aho ndu
bo cyambere kwanza ngomba shigikire mugenzi wanje byo yagiye kushikiriza icyambere kwanza nusaba n'ugwaruka ruri inyuma yacu kintu cyambere kwanza nuko bo kwisanta kwanza muri bo babone ko byose bikunda byose bishoboka kintu cyambere kwanza bo shiri imbere ni esprit hajya ukunza ikintu mukuri sinizera ko nawo cyo nyene ko kitogwa amata kitogwa inumbero nini yawashaka kuri yumvira saka kintu naje cyamfashije nuko icyambere kwanza rashira imbere yari entraînement ziwanje duet turekeza z'umukocha ama entraînement se muhira nyibuka ibyo kocha twigishije ama consigne nico vraiment nagendere ko cyane nkashuba yo kuronga yo mayige gutangura mu kibuga kintu cambere kwanza nashira imbere nashira conseil kwanza z'abato z'abakocha nibo bamanura kambi ati mwana agira uku nuku nuku kandi vraiment mu nyuma nabona ko ari ikintu vraiment cyamotiva muri jewe ugasanga nyine match imeze byo hama muri jewe vraiment nico vraiment nocha vuga ku bantu bose bifuza ajya ikintu cyose kikunaniye umunsi cyangwa ejo c'est pas ngo tugihebe abo gira umwete ugira ishaka ryinshi ugira ushike ku iyo ntambwe wowe nyine wiyumva uko uraviza imbere se sa
ibintu nani Yannick ubona bituma benshi babivamo mbe ni bihe bintu kenshi bikunda kubangamira abantu bariko abatoyi banyu bariko razamuka bien basanga umunsi kanaka barabivuyemo nibihe
bukino cy'ambere kwanza gituma siritumwe umukinyi ashobora kuyumva yabivamo ni ibintu bibiri kwanza yumvira kwanza eske umukocha nabwa nkunda umva ifo ko burushire kwanza no umukocha kwanza ko umukocha ashase kukononira kariere yawe niyo adeside rero sasa bimwe bimwe igi usanga waje muri entraînement ugasanga mufite conflit no umukocha nabijya bituma nyine nawe tangwa kurirasha iki ya entraînement ya kuri kuri kwamwe me ikintu no saba umukocha nawe afise ma decision yi umva ni entraîneur afise uko apanga liste afise uko yateguye urukino cyangwa ama entraînement ifo ryo ko genda nawe yo gutuka hajya nabakwanga ya bashaka gusa gukebure kugira usubire ku murongo bamwe bamwe bacha babiheba kumva nyene za ba entraîneur ya nicho
muri cyo gihe ugasanga we na entraîneur nibiko bigenda neza wewe wabyifata mu gute
bongaje ko ndu muntu mukuru kwanza amaze guca mu equipe vema yaba professionnel yaba coach babazi nyine icyari cyo umukinyi mu bumuga niyo mpamvu rero jewe narabyitwayemo neza kuko ikintu cyambe mbakwaza nige kwanza icyo umukocha kwanza akunda kwanza ngacha mvuga ati kocha kundi ibi yanyi ngerageza kubigenderaho kugira ushike ahantu kunambwe nawe nyine iyo bayifuza ko ushika ego sino baradutuka iki ariko nabo badutuka ni duciki intege turakomeza nyine dukore ko tuye vizo yacu tuyumvira ko tuboshika kure ego
okay okay hanyuma nani Yannick murakoze ibintu benshi bari barinderanye igishika mugiye muri coupe do de confédération muri uno mwaka tuzobabona ariko gutahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu kuri Yannick bisobanura iki byari byarananiranye mu mateka ya Bumamuru ni muwe murabikoze ico kintu gisobanura iki kuri Yannick
boye cyambe kwanza nohera nuko noshimira uwiteka imana yonyine novuga niyo yaduhaye igyansinzi kubona dushikanye ku level za ku byo twifuza nuko twobehera kwanza imana icubahiro hamikiri naco novuga kuri Jeve mandi fier kwanza kubona ndi club champion ndimo novuga na mateka kuri Jeve kandi na mateka mu ntara nokuri ibyo twaravyishimiye ko cyane ingene batwakiriye igihe tuvuye gitega vraiment batwakiriye neza nokuri na umuntu yega kubishima
niki mwabona mu maso y'abantu bari ya mu ntara mutashe
bo ya umunezero ve mudasanzwe guhera tukivariya gushika tumanuka tumanutse umva ari cortege pe mayite ubwoba yari vema yari novuga ebana twaryohewe twese mu gwaruka canke muri komite abakinyoho yari finale vema twadufise yana esprit nyene
igya filimbi ya nyuma ivuze niki cyambere cyakuje mu mutwe
bo cyacu kwishimira kwanza entre jewe ngene ndi Yannick nkabashikanye equipe nka Bumamuru ahagigeze n'ukuri vuma nari umva ndi fier cyane
hanyuma na Ferdinand ifirimbi ya nyuma ivuze kavuga ibana uno mudari ngiye kuwambara ngiye kugenda muri coupe de confédération niki cyambere cyaje mu mutwe wa Ferdinand
mutwe wanje vraiment ikintu cyambere cyabanjije kunjamo urumva no muti urumva umubiri wose urumva afisa akanyamuneza katagira uko kangana
okay
kuba nibutse ibihe twaciyemo mu bihe bibi kandi tukaba twaragumije umugwi muri premier division tukaba dutwaye na kinunze tukaba dutwaye na n'igikombe cha coupe de president nari umvise njyohewe cyane nako tutakoze twaragyohewe mu ijya weekend yose vraiment twaragerageje turaneze guhamwe n'abafana n'abaki abashaka kutubona baraje baratubona imbere yaho utaha kuko hari bamwe bari bakeneye kutubona turabonana hari byo tuvugana munyuma turagerageza turataha kweli
ni gute muyiteguriye coupe de confédération atanguye kubimpinduka muri Bumamu
yego urabona ko bitoroshye bariko bagerageza kuzana bakinyi aho bazanye na Imana Shasil Salum Ramazan Rashid Leo yoza nabandi nabandi
mbe kuba kuba ari abandi bakenye bariko baraza mu mugwi wavyakiriye gute uvyakira gute
ndavyakira neza cyane kuko ni nguvu zo baziyongereye muzindi urumva harya iyo umuntu afise ishaka agahura n'undi afise ishaka ikintu kirakomera nkajya ngo n'ubu bashasiri barashide banuze nibaje kugira umugwi bawumanure hasa ahubwo baje kongereza inguvu urumva nico gituma rero jewe ndi fier cyane kubona ngabakinyi nkabarya biyongera mu mugwi wacu bakiyongera muri twebwe tukifatanya urugendo turimo ego
okay donc urabyishimiye kuba ari inguvu shasha ziko zirazamuka
shasha mu
cyane ari abandi bakinyi batari ko barabyakira neza
nkabandi
bariho
he
bahajya muri Bumamuru
football ya goye
nako byakira neza imyare ni myinshi ho ni twebwe tuzi uko byatuvunye kubera dubishike nga iyo myare ni myinshi muri
ibyo nibibura muri equipe iyo equipe ibaye urabona ikintu cya mbere nabonye iyo equipe ibaye club champion irirukira ku kuranforsa abakinyi b'inguvu none wo ranforsa abakinyi abandi bakihari urazi ko hariho urugero tutarenza urumva ifore yuko babona urumva nibo abanuze aba burongozi nibwo buzi ukuntu bubigenza bavuga turi uriya sinokora yuriya nzanuyu kandi uyu urya nzi ko arutuye ahubwo nkura yuriya nzanuyu kuko nzi ko yashobora kuruturiya urumva
hanyuma kuvyerekeye umumenyereza umumenyereza mushasha araje
tombora
wabyakiriye gute
nabyakiriye neza kweri yarabona ko no mu gihe mva hari arabona ntaraje muri Bumamuru twarakoranye igihe kitari gito hama niho nashobye kujya muri Bumamuru uriya turamenyeranye nakibazo
yego wabyakiriye gute Yannick umumenyereza mushasha araje uwo mwari umumenyeranye aragiye wabyifashe wabyakiriye gute
bo je cyambere kwanza nagomba sa nuvuze kucerekeye coaching kuko no twa dusanzwe nyene dufise muri Bumamuru cyari ho turamenya suite ya bya ko polo mama niwe tukiri kumwe hama mukuca batuzaniye umva se pa ngo nukuri na mukinyi numwe bamaye byakiriye nabi umva numukoca si twakunda ugwaruka kunda bakora natwivuma twarabyishimiye cyane kubona turonse le professionnel umukoca afise ishaka kandi afise vision ngira natwe vema tuzoshikanye ne kuri yo ntambwe nyene
ubu Yannick ari mu mugwi wa Bumamuru ariko arafise umugwi wiwe w'indoto avuga wo numugwi wanje w'indoto niyo mugwi w'indoto wa Yannick
umugwi w'indoto wa football ndoto kwa sinibaza ko nokwiyumva kuko nk'umugwi w'indoto navuga narawuciyemo yari Vitalo mva Vitalo yombo yari ekipe niyo uvuga ekipe izwi cyane za Interstari nukuri naragerageje vuma kwicamo Vitalo usamvuze indoto yanje sinibaza ko novuga ekipe ina mu Burundi ahubwo niyumvira yare yose nko muri Afrika
naje niwe uno munsi dukoranye uno munsi shakundi munsi tuzokura nuvuye muri uwo mugwi uje kugu eh
bo munsi afise vision iyi naje vision yanje niyumvira ko sinoguma nga mu Burundi foko nkundi kintu nyene nkore nkishaka ama entraînement abe menshi kugira turonye nyene tubonye opportunity yo kuja no hanze hanze y'igihugu vanyo bizo zacu
bonne chance
yego merci beaucoup
hanyuma nawe Ferdinand umugwa w'indoto
umugwa njo w'indoto
eh
hanze y'igihugu
ariyo hose
angaha nanje ngaha ni Vitalo kandi naramaze no kwicamo
hanyuma wundi
hanze mu gushaka kugeraho byo babyiza amaze gushika ngo muri Paris Saint-Germain
nakibazo bishikamo kandi bonne chance hanyuma Yannick afisundi mwuga aravuza ingoma muri club akayazwe eske Yannick biramworohera kuvanga iyo myuga ibiri
mbo yego ngaje biranyohereza kuko mbo ngiye mu bintu by'akaranga dusanze dukora nka dimanche gusa kandi ava midi hama ngira byose mwanda bigendamo kandi bikagenda neza nka contrat sinya muri ekipe ndababwira by'ingoma ngiye mu by'ingoma ndababwira ko mfise indi nuza ya football umva niyo mpamvu rero mu ngoma banyeneye umva ni juste vraiment kugenda na football banyeneye nukuri eba nacho batagira kugira shobora gushyira userukira igihugu ya
iyo passion yakaranga byaje gute kuri Yannick umenguri yatashe cyane nakaranga
mboje yakaranga ituma ndagakunda cyane nuko mbona ibyo nakuriyemo nabitanwe nyiri umwana cyane umwana muto sana hama rero ndaronka vision yo gushikanya ne kunambwe yo kutangura nyiri umwana kugeza nyine iyi saha ndabirimo nukuri no vuga umva yari mudi yanje kuva nyiri umwana yego
donke
oya nacho binwa yego
hanyuma Ferdinand niki udakunda kuri Yannick
cyo nakunda kuri Yannick
nacho
mbona
oya vuga nakibazo
aya nacho
mbona atakupiga ngumi
hapana nacho mbona kabisa byose ndamukundira byinshi cyane
nibiye basi umukundira
umukundira
ingeso ziukunda
ingeso ziyo kandi ingeso ziyo cyane zawe n'izi wanje ingeso ziwe nuko adakunda umuntu avuga menshi kandi avuga mabi nuko akunda kuvuga maki nuko kandi yitonda muri byinshi urumva twarahuje nico gituma kenshi na kenshi mbere kenshi usanga turi kumwe kenshi cyane usanga turi kumwe
Yannick arakubikiye akabanga ariko wewe vuga byose niko udakunda kuri kuri Ferdinand
cyo nakunda je no kuri sinovuga ko waye ikintu bamaze kumubona nayo kibi ya gusanya ne birashika ugasanga turi nko mu kibuga kandi uba turi muri concentration umuntu ugasanga yabwiye nabi wundi ugasanga si nucu byakira ko ya ene cyo byumva na birashika uri muri kumusa bafite nyuze ayiwe si no na kibi vraiment ndamubona ko niyo mpamvu yagarije kubivuga washaka no muri chambre ya niyo turarana muri equipe urumva tuba turi unit vraiment
Ferdinand reka tuvuge gato ku byerekeye equipe nationale ntamba mu rugamba ni gake cyane tubona muhamagagwa abajuire mukinira nga mukinira muri Primus League icyo ukivuga kwiki
bacho mugani mu kirundi ati utagira nasenge ari senga ego junga mu Burundi na urabizi ikintu byama
ucha kuvuga iki
aho sino bivugaho menshi vraiment babarire
ego donc na byinshi ufise ubivuga ko
aya je tubanze tubyihoze kwanza
naya makuru kuvyerekeye abakinyi ba moins de 23 ans bavuye mu bigo bitandukanye byo hanze navyo bivuga kwiki
ah iyo ni shwa yabo vraiment iyo ni shwa yabo nibo babize ukuntu babitegura twebwe ico ikintu nyamukuru gusa nuko dukina kandi je ndishimira kuba ndi muri nuzi ndi muri ekipe yanje nkaba nangura gukina na kindi vrema ibindi navyo bizoba biraza mu nyuma
yego hanyuma Yannick tuganira gato ku byerekeye akaranga ki Burundi kuko mbona uri no muri club akayazwe niki kintu umaze gukuramwo muri yo club ya mukaranga
umaze gukuramo kinini ya ni byinshi umva ni bijya bibiri natanguye kubwiye uko natanguye nyiri umwana ama ndonga mayigwe yo kuba ama selection atandukanye au niveau international na national byose
umaze kuvoyaja
hose biciye mu karanga biciye ama mission aza ashikiye mu gihugu kandi vema ndabishimiye imana nabo bavuga umutimbo nk'abatimbo batanu nga mu gihugu je ndashobora kuba ndimo ego ku mateka ku byunzi ego kabisa
komengo afisa kanu
bwakantu mvuze ni ya navuga ya SP gukunda ikintu kuko ndabivuze kuba haba ama selection menshi y'abatimbo benshi sana bo ngaha mu gisaga o n'ama interior hose ariko nkaronga amayigwe yo kuba muri izo selection no kuri icyo ndagishimira Imana yego
hanyuma Yannick na Ferdinand muracyari misore ngira murakurikirana cyane imiziki yo nga iwacu i Burundi mbe Ferdinand nuwe mu curanza mushika kunyota
mucuranza shika kunyota ni sat b
ego kuberiki kubera tari fizo kubera gatayi
kuko niwe
niki umukunde
niwe muririmbyi wa mbere na niyumvisemo kandi naramukurikiranye cyane hikiri muto cyane ibintu by'umuziki nabikurikiranye nubone ngaha ndi umukinnyi w'umupira nararirimbye
akapela gato akapela
imanga sadbiyo ndakubwira
voilà akapela bemeza akunzi wa Imperial TV
indirimbo yayo rero
iyo yose turaza twumve
indirimbo yayo yose
kandi uraba kamera sadba kubone
ambwira nk'indirimbo ya Sadibi basi noririmba
iyo ari yo yose wumva iyi ndirimbye ni Sadibi ngo
reka twumve indirimbo yahera ndirimbe naramwishe
ehe iyo nyene kandi najyo niyo nkunda
nyukunda
ego
tumve
rose note
ndatangura
tangura
Kumbi warufi singwar Yangwari takira Ni washaka gakuma Ongore mubari kwisi Ogacha mubaki ndiwawe Ukawira tako Uturgia naramishe Naramishe Uturgia naramishe Naramishe Uturyana ramishe naramuhaye sida sida
Bakunza creative jewe kabisa uni satbi satbi bumamuru eh oya bakunza creative muraza kumuha manota muri commentaire s'il vous plaît hanyuma Yannick muyanga
cenda moye yose vraiment ko ego this is this kabisa
hanyuma nawe ni nuwe mucuranza gushika kunyoro
nga hanyu mu Burundi mbo nga je vema novuga muri aho waririmbye nyine dufise hano nga Big Fizzo Santa ndakunda kumviriza indirimbo ziwe ni nyinshi nyinshi vema nga na munyana cyangwa ndakumisinze ubya yo
wowe numeze nka satubi muri bumamu Sawa, satubia muri bumamuru, Big Fizzo muri bumamuru. Turahejeje. Bye bye wakunzi wa MPL TV. Tuanzie. Ndabashimiye cyane mwese mwadukurikiranye kuri MPL TV. Nongera ndashimira cyane bivyo ku mutima the champions Yannick na Ferdinand ndabashimiye cyane kukanya kanyu vraiment
murakoze cyane namwe
nawe
namwe ndabashimiye cyane
okay okay nongera ndibutsa abakunzi ba Imperial TV bagiye batarakora subscribe please mukore subscribe kuko ntimuzigira mwicuza impamvu mwakoze subscribe kuri no channel yacu ya YouTube ahanje ni ubutaha bye bye.